umviriza akari ku mutima
ndakabwiwe
akari ku mutima ni ikiganiro cya radio igicaniro mu kari ku mutima barundi baraserura kaba bakiye baraterera bakaganira abana ijambo mu ntumbero y'uko Burundi bwokogorora bugasubira kwijama mu makungu amahoro n'amahonda bigasasagara mu Burundi bwa nyaburunga
yo ewe urambariye ngiki kitazosubira kuncika
tubaramutse nchuti banywanyi ba radio igicaniro na cyane cyane mwebwe mudukurikiye muri kino kiganiro cyakari ku mutima aho turiko tubashikiriza urukurikirane rw'ibiganiro bidasanzwe aho duhi jambo abatumire batandukanye bari no mu migwi itandukanye bakatuyagira ku bikogwa by'umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha CVR aho herutse gutanga icyegeranyo kivuga ko ubwicanyi bwabaye mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 ariho nyabwoko ryakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu uno munsi rero tukaja kuganira nabahuye n'ibyo byago byo mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 Arsene Bitabuzi akabarije muri kumwe kuri micro ndiko mfashwa na Jerusalem Iradukunda ari mu bihinga bw'ibyuma atuma amajwi abashikira twese tuti ikaze imyaka 50 igiye kurumana hari ku wa 2019 ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 aho mu Burundi haba ubwicanyi bwahitanye abarundi batari bake bo mu bwoko bwose n'ubwicanyi bamwe n'abandi babona gutandukanye aha twovuga cyane cyane abarundi bamwe bo mu bwoko bw'abahutu eka nabo mu bwoko bw'abatutsi bamwe bo mu bwoko bw'abahutu bati ubutegetsi bwa micombero bwateguye bunashira mu ngiro ihonya bwoko ry'abarundi bo mu bwoko bw'abahutu bamwe mu batutsi nabo bakavuga bati nyabuna bamwe mu bahutu nibo batanguje ako kabikabishye ko gushaka guhonya bo mu bwoko bw'abatutsi babanje gutembagaza ubutegetsi bwa president Michel Micombero ico bikoze abanyepolitike bari bahuriye mu biganiro by'Arusha bari bagize intambwe aho bari biyumviriye gushiraho umugwi warujejwe kumenya ukuri no kunwanisha hadasizwe inyuma n'ubutungane umugwi wahavuye uhindurirwa izina ukaba uwo kumenya ukuri no kunwanisha ubutungane bugaheba buvamwo ni nayo severe dufise uno munsi aha rero tukaba twobibutsa yuko uwo mugwi umaze imyaka 8 ushizweho ukaba unaherutse gushikiriza icyegeranyo kitumbiswe kumwe n'abarundi batandukanye ni naho radio y'igicaniro yashingiye mu gutunganya bino biganiro bidasanzwe ni muntu mbere yo kugira ngo iradio y'igicaniro ihijambo bamwe n'abandi ngo bagire ico bashikiriza je kuri ubwo bwicanyi bwo mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 banatubwire nuko babona ibikorwa by'umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunwanisha CVR mu ntumbero yuko aka kahise kabi katobandanya kubisoko ry'amazimwe ahubwo kanaranduranwe n'imizi kugira rero dushobogira ico tubashikirije tunagere kuri ibi byose radio igicaniro yahisemwo kwikora kuri bamwe haba mu banyepolitike abo mashirahamwe adahanira ibyicaro bya politike abakozwe ko n'urugwimo rwo mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 eka mbere n'abagize ubushakashatsi kuri urugwimo muri kano kanya rero turi kumwe nabakozwe ko n'urugwimo rwo mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 tukaba turi kumwe n'umupfasoni Justine Nkurunziza reka tumuramutse tumuhe n'ikaze umupfasoni Justine Nkurunziza turabaramukije turabahaye n'ikaze mu kiganiro cacu
mwaramutse Arsene ndaramukije n'abandi bose bari kora twumviriza haramutse n'uwo tugiye kuganira
nanje ndabaramukije uwo mugiye kuganira ni Joseph Bizimana namwe turabaramukije turabahaye n'ikaze mu kiganiro cacu
mwiriwe neza cyane mwiriwe inkuru nziza mwiriwe n'abandi bose muri ko mugomba kuzokumviriza iki kiganiro
ego me twabivuze mu ntango yuko turiko turavuga ku byashikije igihugu mwaka w'umukimwe amajana 972 turi kumwe n'abatumire babiri bakozwe ko n'urugwimo twagomba guhera ku mupfasoni Justine Nkurunziza mbega Justine Nkurunziza mwotubwira muri make ingene mwakozwe ko n'urugwimo rwo mwaka w'umukimwe amajana 972
ingene gwankoze ko umuvyeyi wanje yaragiye baraza baramutora agenda mu bandi tumubona bamushorera mugabo ndabeshe ntitwamubonye bamushorera kuko yakorera kure yo muhira baratubwiye ngo ico gihe bavuga ngo baramutwaye hanyuma urumva baramutwaye ntiyagarutse nuko rero gushika n'uyu munsi turacarindiriye bagunye batwizeza ngo ngira ngo yoba yarahunze mugabo gushika n'uyu munsi mbwa twarahavuye turamenya yuko ari mu bandi ku ruvubu urumva rero twarabaye impfuvyi tubaye uri impfuvyi kubera ubwo kwimo nyene ivyo vyashitse ni nkuko rero vyadukoze ko niko novuga ko nanje nabaye wankozeko.
Justine, uno musi murakuze mufise imyaka itari mike, ndibaza yuko mushobora no kuba mwaragerageje kubaza, usivye ko n'ico gihe mushobora kuba nimba mwari muciye ubwenge. Tumaze imisi twumviriza abanyepolitike batandukanye, abo mu bwoko bw'abahutu bw'abatutsi, ico bamwe bavuga kuri iki na kiriya, mwebwe nk'uwakozwe ko n'urugwimo, nk'uwabaye impfuvyi kubera urugwimo, muvuze muti mwabonye umuvyeyi, mwumvise umuvyeyi bavuga ko baje bakamutwara, mwoba mwarigeze mwumva icatumye bamutwara?
Oya, ni ibintu bisanzwe cane, urumva nyene ko ari ibintu vya politike nyene, kuko mu Burundi kandi nuko bakunda kuvuga ngo 72. Ibi bintu vyo mu Burundi izinjane cyclique ziguma zigaruka zahereye kuva kera cane mu 65, hariho abatutsi bapfuye behitwa Bugendana, hitwa ngo iki,
ni muri Busangana.
Hariho n'abatutsi bapfuye, hariho abahutu bapfuye. Ni ibintu rero vyama biriko biraza bisubiramwo, ugasanga nyene abo bapolitisi ariko barashaka kugwanira ivyo biti, kuko nagomba ntangure mvuge yuko n'ukuri ntibasubire kuza barabesha abantu, nta gwanko ruri hagati y'abahutu n'abatutsi, n'abo bantu bashaka kugira vya bindi abazungu bita divisé pour régner, divide et impera. Baguma bakoresha nk'iyo corde technique. Mugabo kenshi twaramaze kubona yuko kenshi ari ibintu les politiciens bamanipula kugira umwe wese aronke inyuma y'abo followers. Donc, je pour moi ivyo vyashitse muri 65. Hariho abantu babuze abavyeyi babo. Mugabo n'ubu bagipfanya agahinda batavuga. Hariho abantu babuze mu 72, hariho abavuze mu 93. Jewe nibaza rero ko igihambaye si ukumanipula ces evenements, kuko jewe ndazi ko mfise abagenzi babuze mu gwimo kwa 72 bo muri Sud, harya vyatanguriye. Ndafise abagenzi bishwe, donc se wabo yishwe mu 72 kandi b'abatutsi batemagwa n'ubagifise ibikovu bakigendana ibikovu. Abo bose ntacubavuga, abo bose ntawubavuga. Ndafise abagenzi bajanye na data kandi ari abatutsi bari kumwe mu kinogo kimwe nibaba batakizuye. Urumva n'ibintu by'urudabagi by'Iburundi.
Wanashaka uducatuhashika mukanya uno musi abariko batumviza bumvise ko turiko tuvuga, ko turiko tuganira n'abakoze ko n'ugwimo, na inatangwe ndabaza kugira abatwumviza bumve ukuntu rwabakoze ko iki kibazo ntigaruka ne kwa Joseph Bizimana na wenyene mugenzawe. Joseph Bizimana, mwebwe ugwimo bwo mugihe umaje ishirahamwe 72 kabiri rwabakoze ko gute namwe?
Uko gwankoze ko gwansize ndi impfuvyi itariki 29 z'ukwezi kwa kane, hafi nk'isaha imwe igiye kugera hari hageze gukama, papa yari ahejeje gukama ku mugoroba, haje abantu benshi baza 11 barongowe n'umupastori wo kwishanga yakukira ishengero ryo ku Ntahangwa. N'izina ryiwe ndacyaryibuka ko nize kuri iryo shuri rya primaire nyine kwishanga, abari babarongora baje kwica muhira, bica papa
kwishanga bica kwishanga bataja kwibuka neza ngo bahumve neza. Ni muri komine yihe mu Ntariyi?
Ico gihe hari muri zone Minago, komine Rumonge mu ntara ya Bururi, hafi y'urubibe rwa province Bujumbura na province Bururi. Ico gihe ubu ni province Rumonge, niko ndavyumva. Hanyuma baraza rero izo tariki 29 barica abavyeyi, mama, papa, uwo tuvukana n'abana ba mukuru wanje babiri. Gashiki kanje ka ukuntu karokotse ntawubizi, ni nkuko nanjye narokotse. Jewe nuri umwembe aho nari nkweze muri umunanjye ngo tujyane, mama aramunyaka, je ngenda jenyene ndurira umwembe. Ibyo byose byaba mbona, nicyo gituma ndababwira ko n'uyo muntu namumenye yambaye ishati yera y'amaboko maremare, bamubaza bati none izi nka tuziko ziki bahejeje kwica abavyeyi inziri kwirasha ngo izo nka zireke ngo zirekure zige ngo zire uzugurure zigende abakozi bazozirya urumva rero ko hariho icyo bari bateguye cyuko badogaburira abo bakozi cyangwa abakozi bakazibona aho ziri abo bakozi icyo bakora kwari ukwica abatutsi nta kindi cyari kiriho kuko uko byari biri n'imbere yaho abana baratubwira ngo iyo mizuru tuzoyica nkabona je nta n'izuru rirerire mfisa ubona ngira ngo hariho ikindi bariko baravuga hariho n'abandusha maremare muri abo babivuga rero ugasanga ni ibintu bari bateguye bazi abo batagetinga baribo cyangwa abo batumbereye kujya kwica abaribo so ko ari ikintu cyadutse gutyo ni inyigisho zari zaratanzwe ku bantu batari bake hariho umwarimu wanyigisha umwaka wa gatanu ahantu ku Magara ni kuri muri provinsi ya Bujumbura ubu usinza uko bimeze ubu uni hakurya y'uruzi bita Ruzibanzi hepfo y'ibarabara niho niga umwaka wa gatanu hariho umwarimu yatwigisha akatwigisha ibintu byo ngo tuzane imihini tushire ko ibintu z'ibi imigozi kujya baheka inkoho akatwigisha rero kugira amatakitike militeri harya ugasanga duca mu byatsi n'iki hari igihe kimwe bankuramwo ngo wewe ngo uri magoye yage ngo nta magara ubwira ntuwo bishobora genda hariya kumbe sindari jenyene bakuramwo abana bose b'abatutsi barabakuramwo hanyuma bagira amantu kandi babaracya hariho abakiriho muri abo bose twigana hariho abakiriho n'uyu munsi
nsubi inyuma gatoyi ngarukaho twahereye wewe uraba ibyariko biraba n'ibyo wumva nimba nagutegereye neza muti wewe wagizwe imfubyi ubura nawo muvukana uhogwa izuru kubera uruwo mu bwoko bw'abatutsi
yego
mupfasoni Justine nkuru nziza na kibazo nkiki nakubajije uravuga uti izo nimbo za politike abanyepolitike turakunze kumva bamwe n'abandi bavuga ngo abanyepolitike bakoresha imvugo zabo canke inyungu zabo mugabo binyegeze inyuma y'ubwoko mwebwe namwe izo mvugo za politike mwavuze bavuga yuko ibyo wumvise umubyeyi wawe yoba yahowe nawe izuru nkuko mugenza wabivuze
emwe no bandakubeshe ndakubwiye ngo ico kintu narigeze ndacumva nari nkiri muto ariko nkuze twebwe byari ibintu bimbega no kubwira ngo iki twebwe bari babiteguye neza ukuntu baza babivuga kuko abo bantu baza gutwagwa twebwe ingene byagenda hariho the list baza bakurikiza hama bakagenda mu mashure canke ku misozi hanyuma ushima rero byari ibintu bikwiye kugirirwa recherche tukarondera neza tukicara tukavugana ukuri nk'uko je tugira tuvugane na Bizimana akavuga ivyazi nanje nkavuga ivyonzi mbwa uyu mwanya ntuza gukwira mbwawe nibaza ko uravye igi Burundi ngene ivyashitse Burundi nibaza ko le victime bonyene bo kwicara hamwe umwe wese akarelata le fait hanyuma agacaza abantu bagira analyse ayo mafe kuko uravye nka twebwe inyene byagenze bari bafise amaliste mugabo amaliste bien élaboré yaba intellectuel canke abantu bakomeretsa batunze niho bari kuri izo liste hanyuma bagaca baza gutorwa neza cane nabo bajerere abo bajerere rero bese bari n'abahutu washaka nibo baza bakabatora bakabashorera mugabo bakabashorera babajana ku ikomine bakavuga yuko ari abamenja icyo kintu cy'ubwoko twebwe nta cavugwa nta nivyo ndetse twebwe twari tunazi nta nivyavugwa twebwe mu ntara yacu nta bintu by'amoko byavugwa ariko urumva bagiye bitwa ngo n'abamenja hanyuma bashitse ku makomine hari harajishwe ibintu by'imikozi aba nk'abantu tuvamwe bayita imiguha yuzuye mu ikomine muri dans une chambrette kandi nabo banyagihugu baja kuyigurishaho hanyuma bagaca batwagwa n'imiduga y'abasoda babajana kuri ayo madestination kuri izo voyage de non retour donc kuri nka kenshi abantu bo mu bo mu maprovince za Ruyigi za Gitega za Muyinga za Kirundo bose babajana kuruvubu urumva rero urumva bagenda batwawe hari n'abantu watwagwa n'umuhungu wabo mugabo babatwara bavuga ko batwaye abamenja kera yo kumumenja cari kintu yari crime de lèse majesté cari kintu kigoye cyane kuko urabona twari twegereye hafi y'ubwami ubwo bwami rero kera donke intwaro ya cyami wamenje ku mwami wabo urumuntu wo kubamba nico gituma rero n'abanyagihugu babashorera ataco binona mugaba ntibari bazi ko bagiye kupfa bari bazi ko bagiye gufungwa nuko rero nico no kubwira ariko twebwe n'ukuri mvuze ngo hari ibintu by'ubwoko kuko nagiye no kumenya nico yoba yarazize ibyo bintu by'amoko ibyo bintu bya 72 ndi muri secondaire kandi nayo nyene ngira ndayihetse ego cyahingira
mupasoni Justine nkuru
kuko no munyuma sa
hariho niwe watanguye uvuga uti nubwo bavuga ibyo umwaka w'umukama gishira 72 uti hariho ibyatanguye kuba muri 65 ibusangana muri 65 biravugwa yuko hariho abashatse gutembagaza umwami hanyuma ni wewe ubivuze neza ikintu cabamenja kumenja mu kirundi tubona kwari nko gusa bisa naho ari nko kugambanira umwami guhemukira umwami ibi bintu byo bifitaniye isano muri 65 no muri 72 abo bita abamenja
erega Arsene wewe urabona uracari muto icyo kintu nico gituma abantu baguma bagaruka kwa ari politiki none ntiwumva yuko abatanguye baba bashaka gutembagaza intwaro ibihari wumva tibitagaruka muri politiki bamwe bavuga bati twebwe ntiduserukiye bikwiye erega ni nk'ibi byaba bagiye muri rebellion bose baba bavuga ati twebwe muri rya ntwari irikwirahaba nirikwira twubahiriza ntiduserukiye bikwiye hanyuma bagaca bategura ibyo bategura mu nyuma abandi nabo bagaca bazana ibintu byo kwihora byo kugira repression niko vyamye bigenda nico gituma je mvuga nti hari hakenewe yuko bagira des recherches approfondies les victimes bakabaha umwanya bakavugana umwe wese uko yabonye byagiye hanyuma hakaba ama conclusion nka kujya no mu yandi manama yose habaho kuko nibaza yuko ivyo bintu birabatwebwe cyane les victimes kurusha abo bandi baza kwigira aba specialist atari aba specialist hari ikintu wavuze ngo watanguriye ko kandi nashaka ko tucumvikana imbere yuko dushishikara wavuze uti yitwa Severe mugabo kera hategeza kuba mwovore justice burya icyatumye n'ubundi bigaruka n'ubundi bishobora gusubira kugaruka tutaravye neza nuko ubutungane butigeze buhabwa ikibanza muri ibyo bintu byagumye bishikira Burundi twagumye dufukira umwe wese agafukira ukwiwe wundi akikwegerako genda kumenyesheje yuko imbere yuko ibyo byose bitangura abarundi ngira ntibabizi harabaye une commission tripartite iyo commission tripartite yari igizwe na Nations Unies yari igizwe na leta yaserukirwa na Festus Ntanyungu hanyuma muri societe civile twari twagiye hamwe tuderega madame Elali Nibizi baca baragirisha n'ama consultation mu gihugu ma consultation ari élargie muri ico ntuzenya muri bakoresha ibintu by'ama focus group ivyavuye mu banyagihugu byari byuko hategerezwa kuba ubutungane bwigenga bugizwe n'abarundi bugizwe n'abanyamahanga kugira bushobore gukurikirana ivyo bintu bumviriza abantu haba ubutungane hanyuma habe no kurekuriranira mugabo ndakubwiye yuko uwaserukiye leta CNDD-FDD yonye n'ubwayo niyo yarahiye ikarengwa iti kuramwo ubwo butungane biranadutangaza twe turashishikara turabikorera kuko nka jewe ka muntu yakorewe yakozwe kw'ico kintu numva nshaka yuko ubwo butungane bwo haba batohoza bamenye by'ukuri byahabaye ubwo butungane buhabe hanyuma cace icumenja data yarambitswe giheze ki bakimukureko kuko urumva yagiye kuzira ibintu byabaye hariya muri sud kandi byarabaye ntibatu babihakane mugabo bica biza kugira ingaruka mu gihugu cyose n'abatari bazi byari byo bose barajanirana nivyo reje ncumvuga nti none kubera iki bakuyemo ijya vole justice aho niho vyama bipfira kuko tanke haguma impunite mu Burundi umuhutu akaguma afukirira kuca umuhutu yakoze umututsi akaguma afukera ica umututsi yakoze ngo nuko ngo bari mu bwoko bumwe ntaho turiko turaja kiretse twebwe nyene abo biraba tuvuga tuti reka ntiturage uburozi abana bacu kuko ubu harageze aho umuntu yitwa ko yagiye mu ishuri akigishwa na leta avuga ati eka tuvugane ukuri ukuri atari ukuri kugukwegera ko
murakoze cyane mushinga ntahe Joseph Bizimana umutumire mugenzi wanyu ati kugira ngo bigende neza ibyabaye mu mwaka w'1972 bije kumugaragaro nuko mwebwe mwakozwe ko mu bwoko butandukanye mwovuga hama abandi bakandika ni bimwe mu byo yavuze byokogwa mwebwe ku bwanyu ga Joseph nkuwakozwe ko nubwo bwicanyi mubona hakwiye kugira ngo ukuri kumenyekane hama ibyabaye ntibizosubire muri kazoza
ukuri ukuri kuragoye muri iki gihe kumenyekana kuko hari habariko baraguhamba cyangwa bagucuvya kuko bariko barakingira inyungu za bamwe bamwe hariho abana b'imfuvyi 72 bamwe bamwe nibo batwara igihugu uyu munsi n'abahoze bagitwara batakiriko baragitwara uyu munsi ariko bagifise ijambo hariya abo o ntibemera ko ukuri gushobora kujya habona ariko iyaba byakunda nuko hoba kubaza abantu uko byagenze hakajyamwo abantu basigaye novuga abacika cumu hanyuma bagashyiramwo abona baza gutangwa ubu novuga ko ari abatemoe canke abatanga buhamya sinzi uko nobivuga
ngira ni vyabona
mu Kirundi
ivyabona mu Kirundi
ivyabona urakoze urakoze kumva iryo jambo hanyuma bagashyiramwo abandi ataho begamiye atanyungu zabo ku giti cyabo bashaka abo rero ni ya one hanyuma bagashyiramwo na justice nkuko babivuga na madame Nkurunziza kubivuga justice ikajyamwo abakoze ibibi ntibakiriho bamwe bamwe abakiriho barakoze ko barakoze ikintu na kimwe muri ibyo by'ukwicana bagahanwa niho amahoro yoboneka n'ahandi uko biriko birakogwa ubu bariko basasira ikibi ngo gikomeze n'abana bavuka nabo bariko barigisha uyu munsi bazoguma bapfukira ku kibi umve ndahubwe ndakubwiye wewe ukajya kurima hanyuma uvuye kurima ugacudukisiga amavuta utabanje koga ntushobora gucya ntibikunda ya mavuta ajyana bwa burimiro wari ufise rero ni byiza ko abantu basubira inyuma bakiga neza bakaraba mbega ndakwereka 72 mu kwezi kwa kane tariki 29 abatutsi barapfuye benshi harimwo ababyeyi banje harimwo bene data wacu harimwo inshuti nyinshi zaguye hariya muri biriya bice uko numva siyo nari je namvuga ko nzovuga ibyo nabonye be hafi yanje ukabona bashinga amadrapo ko batsinze ukabona za Gitega bakakubwira ko ku madirisha bari bashize ko bari bamanitse n'amadarapo za Ntuze za Kirundo bakaba barashinze amadarapo awuca wumva ko cyari igihugu cyose kitari umwanya ahantu hatonya gusa ntibyari byiziziye muri mu bumanuko bw'igihugu gusa muri zabo ruri Makamba Rumonge oya byari mu gihugu cyose gusa aho bagomba gusinzikaza cyane hari muri ibyo bice ahandi ngira ngo ntibari babyitavye rwose nk'uko bari babishaka rero kugira ngo igihugu cyogorore nuko hari ibyo nama numva perezida w'abarundi avuga ngo ntihica ubwoko hica politike mbi iyi politike iriho rero nibishaka kuzana amahoro ku bwanje yari kwiye kwemera ko iyo severe ijya muri justice kandi kajyamwo n'abandi bategiraho begamiye kugira ngo bashobore kumvikanisha abarundi kandi abo bikwegera ko bitwa ngo barize hari n'igihe mpora ndavuga nti mbega bizi iki pe n'ukuri bizi iki bize kwicana ko abandi bose bajya mu mashuri bakiga gutegura igihugu cyabo no guteza imbere igihugu cyabo abandi bize kwica nta kindi erega iyo uravye mu Burundi ukaraba no haruguru mu babanyi ucubona ko ivyabaye byose kuva kera ari byo byagiye bikurikirana kugezaho byahekuye ibihugu uko ari bibiri rero singomba kubifatanya hari ababijejwe bashobora kuba umwe wese afite igihugu avugira uwundi avugira ariko icyo niko ndavuga gusa ni izo ndyane zitagira aho zigarukira z'abantu bitwa ngo barize bagomba gukoresha abandi bakenya abandi abanyagihugu kandi batigeze babatuma ntibigeze bibasaba papa yari umurimyi
Arsène,
sabwinka.
Arsène,
Sabwe?
nagomba nsabe Yozefu nk'uko yabivuze avuga ati jewe ndavuga ibyaho mpagaze ibyabaye hafi yanje.
Yes.
Tugerageze tugume ngaho kuko tugiye turakorera ku byo twumvise aho tuzaba turi ko turakora nk'abandi bose. Kandi
Okay.
twebwe je numvise ko intumbero ni imwe dufise twe nawe.
Ego,
Ukuri,
gotcha.
ukuri. Kuko
Gotcha.
tuvuga tuti wewe
Ndumva.
urafise ukuri ivyo wabonye warabibonye wari hejuru mu giti nanje ndafise ukuri mvuga uko kuri ya nico ituma mvuga nti ese yaba boshoboye kuzana aba victime tukaja hamwe muri koroke nini ya cyane tugaheza tukavuga tukubahuka tukavuga kujya n'abarusha naho bari bakeye bubahutse bakavuga kuko jewe nanje ndavuga nti uravuga uti byari byateguwe nanje nkavuga nti byari byateguwe mugabo ntituzi intango ya byose niyo dukeneye kumenya kuko jeyo ndiko ndavuga nti nanje mbona ko byari byateguwe ijya repression nuko hari imigozi yajishishijwe imigozi bagenda bababohesheje ibyo ni by'ukuri jewe niboneye ku ikomine yari yarajishwe ijishwa n'abanyagihugu bakaja kuyishora kuri komini niyo rero bakaza bakabashorera bakagenda nk'intama kumwe ejo bundi hari umuntu yavuze ati ibiba kuri sende nico kimwe n'ibiba n'ibyabaye kuri micombero kuko copier coller urabona ko ukuntu baza gushorera bajya abana bo kumusaka bajya ba jeune babajana vers une destination inconnue ukazokuba ngo bari mu binogo ni kujya nyene na bijya bintu wama mubona bahambira ngo uw'indege bijya byose nibyo bakoresha kiriya gihe ukazibona rero baciye baza kubatora donc bakabarunda kuri ayo makomine bose bavuye mu mihingo myinshi bagaca bacana kuri ayo makomine hanyuma imiduga ya leta igaca iza ikabatwara urumva rero je mvuga nti umwe wese avuga ibyaho yari ari hanyuma tuzoba dutabare tuje hamwe tubivuge hanyuma abahinga rero baheze banarize bati mbega ko cakozwe gutya mbega
Mupfasoni,
iki kintu
mupfasoni nkuru nziza. Hariho ikintu muvuze gikomeye, hari ikintu muvuze gikomeye muti n'abanyepolitike bagumye bagaruka ko nabandi, hari ikintu c'amaliste kivugwa abantu baza bagashoregwa. Ariko nsubi inyuma gatoyi, umutumire mugenzi wawe Joseph Bizimana aravuga yuko wewe yabaye imfuvyi bigitangura kuri tariki ya 29 ndamukiza bigitangura namwe muravuga muti ntibari kuba ntitwari kuzira ibyabaye muri Sud muvuze muti biraboneka ko ibintu byari byateguwe mugabo tukaba tubona ko hatanguye gukorwa ubwicanyi ku rundi ruhande nk'uko Joseph ariko arabivuga twoca tuvuga ngo ni kubera iki byakurikiranye gute hagatangura kwicwa bo muri Sud hama ibyo navyo bigakurikira
Nta nico gituma urumva rero ndakubwire Garcene ubitubajije ngaha wo buri kuraturenganya kuko nico mvuga nti abantu bazana mafe ivyo babonye kuko nku ndaryohewe ko na watumiye umuvictime wo muri Sud kuko hariho benshi babihakana bakabihakana umwuka umengo barya bapfuye bo muri Sud umengo n'ubunyegeri byarabaye barapfuye nabo muri noro n'ahandi hose byarabaye barapfuye haraje ayo makamyo kubaseha
ahubwo
haraje baraherekeza babagize
ako
ko jamwe
kabazo
tukabivuga hagaca haza biga rero ido nido mbega ibi bintu byagenze gute tukavugana ukuri abo bari bahari bakatubwira kuko haba mu bahutu hariho abantu ba kera b'ijambo bari pre yo kuvuga ukuri bakavuga ati ego iki kintu carabaye haba mu batutsi hariho abantu bashaka kukubwira ati iki kintu carabaye hanyuma rero tugaheza tukamenya nk'uko Joseph yabivuze ati hakaba justice hakaba vérité hakaba justice mugabo gushika uyu munsi turacari muri nama ndavyita bahayanwa ikibi wa ntaho bishitsa bamwe bose bashaka kwikwegera ko la victimisation mugabo munsi kuko hariho nk'abantu duhora twicara tukayaga nk'aba victime urabona nk'ubu tuguma tuvuga victime 72 victime 60 mbiga abo muri nonantro abobo abo muri ntega marangara ni byinshi
ngira ngo ngira nibaza yuko twebwe nk'iradi ibyo tuzobishika ko umunsi Severe naho yagize kitubwira twahereye kuri iki kintu Severe murabona ko yatanguye gutanga icyegeranyo ifatiye kuri 72 kumbure benshi baranahibaza ibibazo igituma yafatiye ngaho ariko kumbure kugira ngo tugaruke neza mu biganiro cacu hari ikibazo mwagumye muhuira ko na Joseph c'ubutungane muri umugujeje kumenya kuri no kurekuriranira nagomba umumo wese mu munutu umwe mpereye kwa Joseph mbega imbere yuko icubutungane kigaruka canke covugwa mubona amatohoza uko sanzwe ari karakora murabishimaga Joseph uko CV sanzwe iri karakora amatohoza yayo nivyo iri kiratanga imbere yuko ubutungane kumbure bwoja mu bukanakora
kubganje uko CV iri kirakora nta kintu positive no vuga canke kizana amahoro cyangwa umutekano iri kirakora kubera n'abatanda amasura bamwe baraba intimide nkuko ndaguma mvugana n'abantu hari amasura benshi bavuze ibyabaye ariko baragenda bakaba intimida ko ndavuga muri za rumonge minago uko ndabazi bagira bati ntagira icyo muzovuga ntagira icyo muzovuga ariko bakabaza n'ubwoko bumwe ugasanga mbega ko batabaza abo byabaye ko bakabaza uko byagenze
cyane
mbega itari kibyabereye ko 2029 z'ukwezi kwa kane 2022 woyihuza ute n'itariki bavuga 5 cyangwa 4 zo mu kwezi kwa gatanu none hatanguye nde erega ubucamanza burafise uko burondera ukuri kugira ngo bushobore gucurubanza hariho abatanguye kwicana hariho nabagiye kugira repression mbega bagize repression bahuye bahereye kuki ni bintu be nivyo si jewe ndiko ndatanga intumbero y'u n'abarondera uko byagenze ariko
nk'uwakozwe ko n'ugwimo muravuga ico kugwa kugira kuri kumenyekane nk'uko Justine yatangwa yivuga mufaso ni Justine nkuru nziza mwebwe uko Severe kirabikora nk'uwakozwe ko urabona yuko izo iragushimisha ukabona ko kuri kuzomenyekana koko
oya n'ukuri ntishimisha no bandakubeshaje wese nobesha kuko hariho davoro jewe nibaza yuko naho Arusha yari yabishikanye ko bavyumvikanye ko jewe nibaza yuko ubusonete palomo masigihe nticari gihe kuko turacari mubindi turacari mukindi gikomere cavyutse kivuye mu 2015 murabona abantu bahunze harimo impunzi nyinshi z'ubwoko bwose cette fois-ci harimo abantu bakomakomeye bazi ibintu byinshi kuri 72 baba abo batutsi baba bahutu mugabo bari hanze cyane baba abazi ko ibintu baba babuze mugabo batazopfa baronse ako kanya kukuvuga icyo bazi hanyuma kandi bijya ibintu byo kugira ngo bavugire ngo urumva ngo tanga temwanyaje hejuru eske jewe nkiyo mbona bariko baravuga ingenda guha karorero jewe narabuze nakubwiye ko nifuza kumva bambwiye ukuri ku bintu vyabaye 2022 nkamenya mbega data yazidiki bakamukura ko kijya caha c'ubumenje mugabo iyo numvise bariko baravuga ngo amagufa aya naya nayo naya bahutu ego kuko no muri pourcentage ntibangana mugabo ayo magufa n'abandi bari barimo je ndaza abagenzi ba papa ndaza abakorege bajanye nawe ndazi abantu benshi bo mu bwoko bw'abaganwa bapfuye bajanwa n'abandi muri ayo makamyo ivyo byose ni ibintu none wa ucumenya ngo ajya amagufa n'ayanze hari umwe experience gupima ajya amagufa jewe rero nico nanka iyo bariko bara numva ko ari nka manipulation kuko harapfuye benshi kandi ntawuzi yuko bijya binogo bazuye mbega nivyo bari byo mu 2015 naho mu 2015 murumva rero yuko hariho abantu benshi bakiri hanze hariho abantu benshi bakiviva ku bwoba ubu mu murazi ko mu gihugu hari ubwoba cyane uvuga ati je ni navuga baranyica ni ntanezereza urya muntu ari ku butegetsi ariko arashaka ko ikintu kivugwa gutya baranyica hanyuma rero gacu usanga rero ni ibintu mengo bashaka kumanipula la verite bashaka kumanipula ukuri bashaka sinzi ngene no kubwira gucuraguza gucuraguza ukuri mugabo bakabigira mu gihe jewe numva umenga iki gihe nticari cyo bari kubanza bakareka tugataha tugafasha kurondera uko kuri mugabo urabona ubu impunzi n'impunzi ziri hanze abantu baba politisi bazi byinshi kuri iyo myaka bari hanze sinzi rero urumva n'ukuri kwa bamwe akagwi nyene gashaka kunezereza abagatumye kugira ngo baronke ico bagiriza umengo je ibintu biriko biraba mu Burundi umengo ni aba donc bariko baragerageza bamwe berekane ko abandi ari babi bamwe berekane ko abandi ari babi kuko urabona nk'ubu hariho commemoration diguma urazi uko ni abana bo mu kibimba babankiye ko bagira impunzenye mugabo gacubona hariho bamwe bo kuri university je pour moi bajya bose n'abana bapfuye ce sont des innocents ha kurondera rero ukuri kubishe bajya abana bo mu kibimba ukabaronderera justice ha kurondera ukuri kubise kubishe bajya abana bo kuri university ukabaronderera justice bagarukana gusa ibintu by'ukuri ama commemoration umengo bamwe ntibafise kwibuka babo abandi barafise kwibuka babo icyo rero nico kibabaje kuko iyo baje hamwe bakavuga bati reka tubirabire hamwe duheze turondere uko kuri kwabo bantu bamariko barateranya bashaka ko abana barundi baryana kugira bagume ku butegetsi baba abahutu bariho baba abatutsi bariho none le victime babaye abandi nibaduhe ijambo tuvuge twirondere niyo justice
ego ikiganiro na kari ku mutima turiko tuvuga ku bikorwa by'umugwi uje kumenya kuri no kurekuranira severe aho uheruka gutega icegeranyo kivuga yuko ubwicanyi bwabaye mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'1972 ariho nyabwoko ryakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu kandi ico cegeranyo kenavuga yuko n'ubwicanyi bw'agahomera bunwa bwakorewe abarundi bwoko bw'abatutsi turiko tuganira n'abatumire babiri bakozwe ko n'ugo gwimo mufaso Justine Nkurunziza hamwe n'umushinganahe Joseph Bizimana mufaso ni Justine Nkurunziza kugira ngo cegaruka kwa Bizimana mu munota umwe mwebwe nk'uwakozwe ko iyo umugwi Severe uvuze uti ivyabaye niho nyabwoko ryakorewe mu bwoko bw'abahutu n'ubwicanyi bw'agahomera bunwa ryakorewe mu bwoko bw'abatutsi ico kintu cyakira gute
jewe nagomba ndakubwire ivyo bintu vy'ama appellation ivyo bintu vy'ukuza baravuga ngo gucyane ko gucya tubanze tubireke kuko umwana w'umuhutu ari victime ya 72 yababaye nk'umwana w'umututsi ari victime ya 72 ivyo rero navyo hariho inzego za Nations Unies zabirekuriwe kandi bazoziha bazobihizina kwese tugiye hamwe tukavyumvikana kuko nagomba ndakwibutsa arasenengera ntubizi nuko ngira ngo abatutsi ubata atajambo bafise mugabo nagomba ndakubwire yuko muri 1996 1996 harabaye raporo ya Nations Unies muriko muravyumva raporo ivuga yuko abo bantu zenya abo ba donc habaye ihonya bwoko ry'abatutsi mu 1993 ico cegeranyo kiri muri Nations Unies mwari ico cegeranyo kiriko kiraba conteste n'abatutsi n'abahutu urumva rero nabantu babiri bariko barahayanwa ibibi je no vuga ko bariko barahayanwa ibibi umwe avuga ngo mwarankoreye ho nyabwoko kandi nabo bakavuga ngo mwarankoreye ho nyabwoko umuntu acabaze kibazo none muri aba babiri barafise mbega no kubwira ngo iki barafise uburenganzira expertise yuko kalifya izo
ubuhinga ubuhinga
nico gituma ubuhinga nico gituma twabigarutse ko na Joseph yabigarutse ko abo bantu bigenga bategerezwa kuja hagati iyo migwe ibiri iriko iragwanira umwe wese umengo bariko bahayanwa ikibi
yego
je naho mpagaze kuko jewe ndi victime hariho nabonzi baba victime nabikubwiye ngitangura ngira baratinya kuvuga mugabo ndazi neza abantu baba victime twakuze bitwa ko ari abahutu kubera iki kubera bavuga ngo ni umwana w'umumenje mugabo ari abana b'abatutsi bari abana b'abaganwa ivyo vyose ni lonondi ntavyo wubakwa kuvuga pe tukeneye rero ahantu tuzokwisanzura umwe umwe wese akavuga hari n'abantu bakubwira ati je nzovuga iki ndakizi mugabo ntararo nkakivugira
none mwarituye umugwi uje kumenya ukuri ne kurekuranira mukavuga ko mufise ivyo mwifuza gushikiriza ntimwaronka ayo mahigwa
No, ndi mpunzi incuti yanje ni wowe umpaye ijambo abandi nta jambo bompa kandi barazi ko ivyo nzi no bivuga kandi bitoja muri sansa y'ivyo bashaka.
Murakoze cyane. Mushinga ntahe Joseph Bizimana mwebwe Severi ivuze yuko ivyabaye mu 72 ariho nyabwoko cyo mu bwoko bw'abahutu ubwicanyi bw'agahomerabunwa mu bwoko bw'abatutsi ivyo mu vyakira gute?
Iyo ni nkinamico, urabona, urakoze davo, urakoze. Ni nkinamico kuko urabona n'umwana arashobora kubona ukuri aho kuri, arashobora kubona ko intumbero ya Sever atari iyo kurondera kunywanisha Abarundi, kubera yuko hariho abateguye ubwicanyi nabo bashaka gufata ubutegetsi babanje kumara ubwoko bw'Abatutsi. Ku bwanjye nibyo mbona. Rero kuvuga ko ngo iho nyabwoko ngo ryagiriwe Abahutu, iby'Abatutsi ngo ni ngo sinzi ukuntu
Ubwicanyi
wabivuze,
bw'agahomerabunwa, ubwicanyi
ubwo
bw'agahomerabunwa.
bwicanyi bw'agahomerabunwa. Nibaza ko byose ari ubwicanyi, byabaye ubwicanyi bw'agahomerabunwa ariko byose ari ugutumbera ubwoko bwari buhari. Reka ndagusobanure uko byari bimeze. Hariho abateguye kwica Abatutsi 72 mu kwezi kwa kane itariki 29. Abo barabikoze nk'uko babiteguye, ariko Imana irakinga, ntibyashitse ku ntumbero bashaka. Hanyuma ubutegetsi bwari buhari ku bwanje burondera abo bose bari ku masonga y'abateguye ubwo bwicanyi. Mbega ubutegetsi buhavuye hari guca hajya abande, abo bose nibaza ko ayo mariste ariyo bakurikirana. Ariko icyo novuga,
Harimo n'abanyeshure yoza.
Nkurunziza, pardon, Madame Nkurunziza, Madame
Harimo
Nkurunziza,
n'abanyeshure n'abakomeresa n'abantu
ego,
bato bato.
Madame
Ego.
Nkurunziza, reka ndabwire, nagenda kubwire nti ndakuremeshe, mbabe ndagukomeje, kuko mu gihe ntibigeze babwira, nta wabwira umwana ngo ngiye muri ibi, ngiye muri ibi, ngiye muri ibi. Urazi ko abana batabwirwa, urazi ko abana babwira ngo nimwigire hiyo. Nzi ko ariko babivuga ariko babikora mu Barundi. Rero birababaje ko witwa bakwise umwana w'umumenja kandi wewe ata ruhara na rumwe wabigizemo. Twebwe natwe twe twa ababyeyi barabishe kuko babita iyo zina ry'Abatutsi. Rero
Twebwe
nk'uko
tugira Imana ibyo nta byari biriyo.
sabwe
Ntitwebwe tugira Imana ibyo bintu nta byari biriyo.
ya ntibyari biriyo ngira ngo bari bafatanije cyane, birashoboka. Ariko ibyo Severi iriko irakora, ahubwo iriko irategura ubundi bwicanyi bw'ubundi buryo, kuko itagomba gushyira ukuri ahabona, igomba kunyegeza,
Uko
igomba
kuri niko dutegereza kugwanira.
iriko iranyegeza ukuri. Rero nta mahoro iriko irarondera. Hariho ababibona, hariho abariko bari bagira bati twebwe natwe turavyitwaza, tugomba kuzogarukana intambara mu gihugu, natwe tubanze tubagire nk'uko bariko baratubwira. Ibyo rero wumva ko bidahumuriza na gatonya. Severe iri kwikora ikorera aho nyene mu gipfunsi cyabo, bibaza ko Uburundi ari agace kabo bigaruriye, ariko amakungu arabibona. Hari impunzi nyinshi kandi nazo ziritegura, zirashobora kwitegura zikaza zigakora nk'uko abandi bariko barakora kuriya. Ariko ukuri kuzova hehe? Kuzova muri abo bose babonye ibyo ari byo, niba bumvira n'abantu bashaka kuzana amahoro mu gihugu. Araba abacika cumu bacitse ku icumu ari Abatutsi, abacitse ku icumu ari Abahutu, bose bakajya hamwe bati reka tuzane amahoro mu gihugu cyacu, tuvugane ukuri, duhambe ibibi byose byabaye. Ariko bimaze kuvugwa,
Ego.
gupfukiranya ni bya bindi byo gusiga amavuta ku burimiro buca buva ya mavuta ntafate. Rero harakwiye ukuri kuvugwa na bose, ata muntu ariko arabazibiza, ata muntu ariko arabatera ubwoba. Kuko nabyo ndakubwira, abantu bahariya mu Minago no mu Rumonge babatera ubwoba, babatera ubwoba. Ndafise na texte itari ntonya y'umuntu yitwa kwa twara hariya, yariko arasaba ngo niba iki kintu kitabaye nanje ntabyo ndagukorera, ariko aranyaka igiturire ndi ngaha. Urashobora kubyibaza kandi umurongozi wo hejuru ni ibintu bibabaje mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma rero ni ukuvuga ko abarundi bose bakwiye kujya hamwe bagatora umuti w'igihugu cyo ni cyabo, ntibasige umuvumo mu bana babo kuko bazosaza bazopfa bahere n'abandi bose barapfa, ariko basige inkuru nziza mu bana, basige kadoda keza mu bana n'ababo n'abuzukuru n'abuzukuru n'ahandi. Bariko barasasira indaba, bariko barimba ibinogo bashyirako ubwatsi gusa, ariko ikinogo kirangaye bashobora gukorokeramo ntibagaruke. Naho nibyo bikenya nashaka kuvuga, ariko ibindi icyo nagomba kongera ko n'ukuri nkuru nziza nanjye nibaza ko turaba survivor. Nibyo kuri twese nta numwe yabwiwe ngo ibijemwo wewe uruyu cyangwa uruyu, sinari nzi ko ndumututsi ndakubwije ukuri 72 uko nangana tabyo nari nzi nabana n'abandi bana. Ubu n'uyu munsi tugifashanya, ndabarungikira icyo nshoboye, twiganye wakuranye baza kunywa amati wacu natwe tukajya kurara ni wabo kumwe kw'abana bino gira ngo I want to go overnight there. So urumva rero twari bamwe, nta na kimwe nari nzi cyitwa umuhutu cyangwa umututsi icyo gihe. Oya, ariko abantu barapfuye bishwa bahogwa ubwoko bwabo. Hanyuma rero Micombero yarakoze ibyo yakoze ku gihe kiwe n'ukuntu yariko arabikora ntabyo nzi, ariko
ntabyuzi ariko urabyumva nico cahavuye gikurikira nkuko Justine yabivuze. Ku bwanyu mubona yuko niko byategezwe kugenda canke mubivuga ko iki byaciye bikurikira?
Urumva n'ukuri ndakubwira aho umutima wanjye uri nakari ku mutima, sivyo?
Yego.
Wabyumvikana nakari ku mutima?
Nakari ku mutima, yego.
Ego Micombero ashura ko umbaba twaye ntabona, ariko hari ha ba victime bavuga bati barandwariye ababyeyi. N'ukuri icyo kintu yaragikoze ko
oya wana shaka ntituje kure ngo tuvuge ngo hari ha ba victime nkuko umengo no kubarondeza. Justine nkuru nziza muri ku muhiganiro yabivuze umubyeyi we yatwa uko nyene.
Nicyo mvuze bariho turi kumwe, nguye arahari ariko aravuga, hariho n'abandi bahari. Kandi nuko nabivuze Justine se ntige ndamubwira ngo hari ibi ayo makuru ntayo yarazi nawe. Niba se yaramenje ntiyagiye kubwira abana ngo na tujye kumenja, oya byari
oya nta data w'umumenja. Icyo nicyo rero ndiko ndaharanira, ni kwa kuri ndiko ndaharanira. Mwe ntuhagarara ku isunzu ry'inzu ngo uvuge ngo
mupfasoni muruziza ngira ngo reka aravuze ati sico mvuze natubwire neza icyo yari karavuga.
Ndiko ndavuga nti nta mubyeyi n'umwe yigeze na Micombero ntiyigeze ajya kubwira abana ngo ngiye kwica abana naba. Nicyo ndiko ndavuga. Micombero turavuga ko yakoze ababyeyi bacu barishwe, sinzi ko hari ibyo bari barimo, ntabyo nzi ko ntabyo nigeze mbwirwa na gatonya. Ariko nta mubyeyi ajya kubwira umwana ngo ngiye gukora ibi n'ibi. Icyo nicyo namye mvuga kare, sindi ko ndakwita umwana w'umumenje na gatonya. Icyo kindo ukintunge ko unyumvirize neza, sishobora kwita umwana w'umenja, siho nari, sindanamuzi, nawe sindi ko ndakwibuka neza. Urumva rero sishobora kwita umwana w'umenja ntazi ibyo ari byo, icyo kirazira sishobora kubikora jewe.
Murakoze cyane. Reka ego mu makure umwanya wagenewe ibiganiro, ndabona usa n'uri kurarangira.
Ego Uburundi icyo bukeneye ni ubutungane, icyo bukeneye ni imvuga kuri. Uko umudamu ariko arabivuga, ukuri kukavugwa bagakurwa kw'amazina atari yo abantu bayitwa, hanyuma abantu bakabana mu Burundi mu bw'amahoro n'ubutungane. Murakoze.
Reka kumbure turiko turagana ku musozo w'ikiganiro. Mbega mupfasoni Justine nkuru nziza, mwebwe mwakunze kuvuga ikintu cya manipulation politique, kumbure duheva tuvuga uti no guhuvya kahiseho igihugu abanyepolitike bakora nkuko bikunzwe kuvugwa bafatiye kuvyabaye nkuko nawe wabivuze. Ubiravye ubona mu banyagihugu bobo batahura kumwe ivyabaye mu mirongo, deka tuvuge ko turi kuvuga ivyo mu 72. Ubu bwicanyi bwagiye burakurikirana nkuko mwanya mubivuga, ubona abanyagihugu babitahura kumwe
kubitahura urumva hariho ibyo baba bababwiye hari gihe usanga babwiye kuko abona nk'ubu yavuze ati abana ati nka benshi usanga ari abana baba victime bo muri 72 urya uravye nk'umwana yakuriye mu muryango baguma bamubwira ko reka dufate nko 93 baguma bavuga ngo abasudani babi siko ico ndo burya nta kintu kibi nk'imiryango mu Burundi iyo abavyeyi bagumye batuka burya bwoko umwana yumva umwana akura akurikije bimwe bamutamika mugabo rero urumva rero hariho umugwi w'abana bakuze bariko baratamika uburozi n'uwundi mugwi w'abantu bagize imana babana neza n'ababanyi naho mu rumonge bariho n'iwacu bariho ugasanga babana bakuze bari hamwe urumva rero iyo hariho abo bantu baguma bari manta urabona nk'ubu twari tugeze ahantu turava ahantu bava mu by'ubwoko tukaja mu byo mu miryango twarabibonye mu Burundi ibyo biri muri kwa kuri tuzotinda tukavugana tuti none havuye iby'abahutu n'abatutsi haja iby'imiryango ubu twari tugeze mu by'abashubi n'abahanza murumva hama hariho akantu kagaruka kukudiviza kugutandukanya abantu reka rero tuzorindire iwo mwanya tuzokwicara tuvugana ukuri umwe wese azana ibyo yabonye
mupfasoni Justine Nkuru nziza mu masogonde 30 umugenzawe Joseph yagumye avuga yuko ngo ico gihe ngo abavyeyi ntibashobora kuba babwiza ukuri abana babo ivyo barimo kubganya uga mupfasoni ubwo ugwaruka gwaruka ico gihe koko go baruzi neza na neza ivyabaye ico gihe barabibwiwe koko kandi bakabwiga ukuri
je naguhaye example y'ibyo niboneye nari mfite imyaka 12 urikora byumva jewe nkavuga nti ibyo niboneye ndabishikirize muri iyo nama tuvuge tuzotegura hanyuma baheze nabandi nabo bashikirize ibyo babonye nkuko kwa Yosefu yatubwiye ko je nakubwiye yuko nabonye imiguha imigozi y'abazirikisha impene abanyagihugu bonyene niwe bayijisha bakayijana ku ikomini ivyo vyamaze igihe imbere yuko ayo makamyo abdonka abajirere batangura gufata bashorera abo bantu bajana ku ikomini amakamyo nayo ndongo bagaca babavuga guke babazirika babahambira kujya bajya abana bo kumusaga bahambirwa canke aho muri nonantrua uriko uravyumva tukabivuga tuti harabaye nibi hanyuma aba expert cyangwa aba independent abo bantu wa mugwi wigenga ugaheza ukavyiga uti mbega ibi byavuye he biduga gute
ivyo byabavuye gute
kubera iki
bakamenya
bakicara cyane ivyo byashaka kuvuga kuko hariho ivyo abavyeyi bari kushobora kuduhisha mbwa n'ivyo twe twabonye kandi hariho bakanyarukije abantu babizi bazohava bapfa
reka kumbure tusozere ku cizere mu masogonde 33 hama turangize duhere kwa Joseph murafise icizere yuko hazogera igihe abana b'igihugu igihugu cyose kikamenya ukuri kuvyabaye hanyuma kumbure tukava muri izindyane ikinye bise yuko ari guhuvya kahise gakandikwa neza hama abarundi bakabana mu mahoro
murakoze nibaza ko biriko birarengerana ko bishobora kuzokunda kiretse leta ihindutse nahandi ubu ukuri ari ire mbona ibintu biriko canke uko mbona ibintu bigenda sinibaza ko ico kintu kizoshoboka uko bariko barabihamba n'inguvu nyinshi n'ubwenge bwinshi n'ubwira bwinshi rero ivyo kugira ngo bizokunda biragoye kiretse nkamwe uko muri kumurabikora mukomeje mutubaza mukabaza nabandi bakababwira uko vyagenze bakababwira ivyo umuntu wese yabonye mukavyandika mukabishyira ahantu abazovyiga bakavyiga ege nivyabaye mu Budagi vyaranditswe nivyabaye muri Armenia vyaranditswe nivyabaye hariye fo muri Afrika z'abadagi bakoze muri kiriya gice cyo muri Afrika biracyariho biriho rero nibaze yuko byanditswe ariho bizoke n'ahandi ntibikunda nkanje nka Karole no kubwira icyo na gatatu ndahaburiye umuryango kandi muri iyo genocide nye so wibaze uko ivyo bintu bishobora kugarukira hehe 6 na 5 8 na 2 8 na 3 aho hose nahaburiye abantu none wibada ko espoir iri hehe iri kirahera
iri kirahera mufasoni Justine mwebwe namwe nta kizere yuko ibi inye aha hari umwijima hashobora kuba umuco abarundi bakabana tukabana mu mahoro kumbure na kahise yakandikwa neza
umuco jewe ndawona cyane 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 kandi uri hafi mugabo umwizero sinda ufise kuri intwaro kuko intwaro urabona nkuko Yosefa bivuze urabona intumbero ni bya bindi nyine n'ubundi divise pourenye kugabura mwimigwa abantu kugira ushobora kubatwara neza murabona ibintu baguma no mu kazi no mu biki ibintu byose baguma bashaka gutandukanya iyo migwi ariko jewe icyizere itaragiza mbona imbere nuko nka jewe ndafise abagenzi tubivugana kandi tukavugana ukuri tukicara ukambwa ati iki niki niki ngo yongo mbeka nuko byagenze ubundi nawe ukambwa ati e nawe nuko byagenze ugasanga bwa bundi mwese muri abacika cumu kandi mwaciye muri bimwe hanyuma hagaca haba rero n'urugwaruka ruriko ruraruka ubu urugwaruka ruriko ruraruka ubu aba bana bariko bariga ntibakeneye kumva ibyo bintu by'amabwa tuguma dushaka kubakwegeramwo bobo barikundanira bobo bageze nama niko ndatwenza abantu ni abandi bageze donc twa turacari mu ngwano y'amazuru bageze muri ntuzenya 5G bari muri informatique bari kora jana nisi nico gituma jewe icizere kinini ndagifise kugwaruka ruriko ruraruka ubu nitutashishikara kuguma turoga jewe nagoma ndabwire ko nk'ubu jewe ndaza abana benshi kandi abavyeyi babo bari muri ibi muri aba bategetsi bari muri ko baragiriza manipulation mugabo usanga bagize ubugeni n'abana bo mu bundi bwoko bobo izo singorane zabo donc rege sinihebura igihugu cacu kizokogorora tugiye turavugana ukuri naho twavugana ukuri turi babiri tukavugana ukuri turi batatu tuzotinga tugira umugwi muniniya bamwe basekiyo batinde batsindwe
ukuri niko kuzozana
hanyuma kandi tugwanire justice iyo justice itagarutse batubwire igituma bayikuramwo baguma bayikuramwo rero ndashaka namwe bwajura ari icyo kintu muzogikore ko mubaze mbe bayankira iki
ukuri niko kuzozana ubutungane reka aha bariho turangiriza ikiganiro cacu twariko turababwira ku bikorwa by'umugwi severe tunafatira kucegeranyo uheruka gutanga uvuga yuko ubwicanyi bwabaye muri ndamukiza kwigerekezo ya 29 umwaka igumika mu gice ya 22 ariho nyabwoko ryakorwe abarundi ubwoko bw'abahutu n'ubwicanyi bw'agahomera bunwa ku barundi ubwoko bw'abatutsi uno munsi rero tukaba twaganiriye n'abakozwe ko nubwo bwicanyi umupfasoni Justine Nkurunziza hamwe na Joseph Bizimana reka ndabakengurukire Justine Nkurunziza ndabashimiye cyane kuba mwitavye ubutumire bwa radio igicaniro mukanaterera mu kiganiro
eh murakoze cyane namwe umwanya ni ubaye mutariko twari dufite ibyo tuyaga byinshi
nibaza yuko tuzosubira nitwatunganya ibiganiro bitsa nk'ibi tuzobikora ko mugire ico mushikirije
yego murakoze
dushimire kandi Joseph Bizimana Joseph Bizimana namwe turabakengurukiye cyane ne kwita ubutumire bwa radio igicaniro mugatanga intihano zanyu mu kiganiro
murakoze cyane ukomeze murondera nabandi mubabaze kugira ngo bibe biriho biboneka byanditswe ahantu
murakoze cyane nkuko natangwe ndayibabwira twatumiye batandukanye bari no mu migwi itandukanye reka nshimire rero mwebwe mwese mwari muduteza abiri nshimire uruganda rwa radio igicaniro rwamfashije gutunganya kino higanyo nanje nkakibashikiriza nshimire na Jerusalem iradukunda yamfashije mu hinga bw'ivyuma je we Arsene bitabuzi nakibashikirije reka duhana isango ryo ku munsi wa mbere naho ubutaha tugira uburundi
umviriza kari ku mutima
ndakabwiwe
akari ku mutima ni kiganiro cha radio igicaniro mu kari ku mutima barundi baraserura kaba bakiye baraterera bakaganira bahana ijambo mu ntumbero y'uko Burundi bwokogorora bugasubira kwijama mu makungu amahoro n'amahonda bigasasagara mu Burundi bwa nyaburunga
yo ewe urambariye ngiki kitazosubira kunshika